Jordan River Church.
Jordan River Church.
Isn't any Giza cyane cyane ko ryumvikanamo nyiritorero wari we. Jordan. Urumva modern cyane. Moi personnellement on a les cons, eh?
Je. Kakuzana ibintu by'amatiki bidafite ikintu byakugezaho. Torero rifite